Komine Gitega mwashobora kutubwira muri make ibikorwa nyamukuru mwirata mwashobora kurangura mu mwaka urangiye mu 2017.
Muno mwaka waraye urangiye mu 2017 twaranguye ibitari bike aha nohera kwa mbere kuva tucinjira muno mwaka bwa mbere wari umwaka twari twihaye ihangiro rikomeye cyane kuko twarabona ko dushobora kuduza ubutunzi bwa komine turavye imigambi twaheruka kugira yo gusuzuma ibisanzwe byinjiza amahera menshi muri komine twavuga ikori ry'ubutaka amakori anyuranye haba mu bidandazwa canke ibindi dusanzwe dukuramo amahera ico gihe rero igikorwa ca mbere twace duhera ko twahereye ku kwigisha kurondera ibikoresho bya nkenerwa kugira dushobore kwinjiza ayo mahera ni ukuvuga twace tubanza kugura amamashini imwe bita z'amashini nyabwonko bita ordinateur hanyuma tuyigisha abakozi duhereye ku itegeko ryaheruka gusohoka rijejwe n'ingene amakori n'amatagisi atunganijwe muri komine turabigisha ubukabuhinga bwa none bita ama logiciele logiciele ya contabilité tubigisha logiciele ya recouvrement des impôts turabigisha n'ibindi byose bijyanye n'akazi ka misi yose cyane cyane amategeko ibyo rero tumaze kubishika ko twabonye ko twaroshye uburyo dushobora gukoresha mu mirimo ya misi yose imwe twita fonctionnement turasubira turabona amahera dukoresha mu bikorwa byo kwiteza imbere mu bikorwa byo kwiteza imbere rero nuca ku mayange mvuze mpereye nko mu ndero twavuga aho komine yiyubakiye ibiro by'abayobozi amashuri twaheruka kubaka amwe bita amashuri shingiro ku mutumba wa Karenda ku mutumba wa Butamuheba no ku mutumba wa Bukwazo Bukwazo twatwubatse imbere y'ishuri rikwiye ibyo byose tukaba byubatswe mu buryo bwa komine atawe turinda turondera adufasha twarubatse kandi twararondeye n'ikibanza dushobora kubakamo ishuri ryahitwa iby'inzuki ni ku mutumba wa Rugari Gitamo hano ni umutumba wa Ruhamzi turasubira gufasha kandi n'ishuri ya Rutegama aho abanyagihugu bari bashyize ingufu hamwe barubaka baruzi ibirasi bitatu birabananira kuronka amadirisha n'imiryango komine ikaba yaraciye ibibakorera ntitwibagire kandi n'ikijyanye n'indero y'ugwaruka cacane kubigisha aho twasanze hariho amashuri yari afise ingorane cacane y'amashuri tugarare classatest atagira bigisha cacane b'amasiyansi twarakoze ku buryo bwa komine turarondere babakutsa kipi bashobora kudufasha kugira ngo abana bacu tuzaje mu kibazo bafise urugero cyo kimwe n'abandi twarashoboye gukora kandi mu bijyanye na ekipema y'amashuri twari twubatse mu kuyarosa intebe aha amashuri sinashobora kuyadona kuko ni menshi yazirose harimo rero na ya shuri ryigisha abananiwe batashoboye kubandanya ishuri shingiro igice cya kabiri ishuri ry'imyuga ryo ku mubuga twari twararironkeje intebe kugira ngo ishobore kubandanya rikora
iri shuri riseye mu mubuga centre d'enseignement des métiers de mubuga dusanzwe dukora kwa n'ishuri mu gisata cya agri elevage uburimyi n'ubworozi cyisanzwe ntanga ikigwa cya agriculture kwa n'ishuri hari undi mugenzanje atanga ikigwa cya elevage cy'ubworozi yego muri make rero tubashimiye komine ya Gitega yiyumviye kino cyiyumviro katuzanira n'ishuri ino zone yacu ya Mubuga
mbega akazina kanyu
izina ni Twapfire Mbonowe
mu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi naho naho nyine twahibagiye twarashize imbere cyane cyane ibiterwa bifasha abanyagihugu turabye igice cya mbere cy'irima twarimwo aho twashoboye guha abanyagihugu imbuto z'ibiraya 100 toni 3 turatanga n'ibigori 100 toni ubu mbere bakahageze aho bariko barimbura mu mwaka wa 2018 ibyo rero bikaba byafashije kugira ngo dushobore kurwanya inzara turwanye ubukene abanyagihugu bashobore kwiteza imbere aho kandi twaje turobana yuko mu banyagihugu nyine barakeneye n'uburyo bwo kurondera amase twaragize amanama barashobora gutora bo nyine tunga bashobora gutunga biboroheye kabahamase ikabafasha no kwikenura aho nyene bari bitore igitungo cingurube tukaba twashobora gutanga ingurube zirenga 120 muri komine yose ya Gitega hanyuma twabonye ko abanyagihugu mu bituma batimbura rimwe na rimwe ntibaronka imiti y'indwara z'ibiterwa aho twagiye turabafasha kubagurira imiti yo gupompa zimwe bita ridomire titane bapompa ku biraya no ku bigori kugira ngo bashobore kuronka umwimbu mwiza n'ingurube rero habaye ikibazo zikagwara turabashigikira tukabafasha kubarosa imiti haratanzwe kandi n'impene zatanzwe muri zone ya Muhungwa impene ze zatanzwe mu mugambi twakoranye witwa naye dufashijwe na leta witwa Livetu muri uwo mugambi hakaba hatanzwe impene zarenga 400 ku mutumba wa Kibiri na za Shitoki mu migambi igene y'iterambere nabandanye kandi mu migambi imwe twita development economy locale muri komine Gitega twararose aho dukorana mu bikorwa by'iterambere imyesi yose ahantu uvuga nk'ishyirahamwe ry'abatwara ibisagara rw'igifaransa association de maires francophones y'igifaransa aho twasinyiraniye amasezerano yo kubaka isoko ya Kabasazi rikaba ryubatswe isoko ku miliyoni zirenga 870,000,000 ubu tukaba tugomba kuriheraheza no kugara ku miliyoni zirenga 240,000,000 aho rero no kuvuga yuko abo basanzwe badufata umugongo barishe ibice 80% komine nayo iriha ibice birenga 20% ni ukuvuga hakabaho n'ibyo twiseretsa bo supplementaire komine yakoze zirenza 60,000,000 nibyo bikuteranya n'ibyo bice 20% twarishe byarenza amahera arenga 120,000,000 to tugiye mu bijyanye ibiraro amabarabara twarashoboye kubaka ikiraro cyo gihuza umutumba wa Gweza na Butamuheba na cyo nyine kiba cyubatswe ku buryo bwa komine yatutiriwe turondera abadufasha hanyuma n'ikiraro kiri ku mutumba wa Rutegama hagati ya Rutegama na Higiro na Mugutu kikaba cyashaka miliyoni zirenga 70 n'izindi gatoya ikindi ntukwibagira murabona ko dusanzwe twitegura ko igisagara cyacu kiba igisagara no kugira neza igisagara aha twarakoze ibikorwa byo kugira neza igisagara mu gutera amashugwe ku mabarabara yose yinjira mu gisagara iri mu gisagara cyane cyane ya kaburimbi mu gisagara cyacu umukuru w'igihugu yamaze kurivumera yuko igiye kaba umugwa mukuru wa politiki icyo rero kugira bigaragare ko kwa umugwa mukuru wa politiki birajyana mu iterambere no kuronda icyerekana ko ari igisagara koko ntitwibagiye rero gukorera mu bibanza by'iratiro bimwe twita les espaces publics ahantu utaga akarorero hajya kuri serekere murabona ko twahanyanyuye tukahakora neza nubwo ku giti cyerekana hagati y'uburi giti kiri hagati mu Burundi murabona ko turi ko turahakora twatabwe umwaka uhetse sinokwibagira n'ahajya abantu bahora bita ku isoko ya kera ubu hitwa ku Ngoma murabona ko naho nyine hakozwe biteye igomwe ku miliyoni zirenga 200 nizo duteganya ko zizotwara kandi ibi bikorwa bikaba bikwiye ko birabandanya ikindi novuga nuko twarasinye amasezerano n'amashyirahamwe akora iby'isuku kugira ngo mu gisagara ashobore kuzarakora isuku ntidusubire kuza turabona ya mitumba y'imicafu yuzuye mu makartiye hirya no hino hakaba ariho abarwaruka rwitoye ruraca hamwe ruvuga tuti twe twifuza gusukura isuku igisagara hanyuma tukazaza turabishyigikira n'uburyo bukeye hanyuma abanyagihugu nabo bakazaza baratanga intererano kugira ngo baronke ibyo bakoresha gusukura icyo gisagara ikindi novuga mu byo twaranguye muri uno mwaka irangiye n'ibijyanye hino n'ugwaruka mu hino n'ugwaruka nuko komine yacu yarashyigikiye imigwi isanzwe yaduserukiye mu hino z'igihugu cyose haba umupira w'amaboko basketball volleyball handball eka n'umupira w'amaguru football turafise imigwi ibiri isanzwe yaraserutse cyane musongati na Flambeau du Centre hanyuma harabaye n'ihiganwa ry'amakomine aho komine na kandi yaguze imyambaro ibirato impuzu kuri iyo kipe isanzwe ya komine inaca mu ihiganwa ry'andi makomine hanyuma ikindi twakoze mu bijyanye n'ugwaruka kugira ugwaruka rwacu ruronke aho rushobora gusomera ku isoma ibitabo bashobora kumenyera ubumenyi twarasubiyemo ikigo bita Claque ni ukuvuga Centre de l'Imitire d'Animation Culturelle ubu ikaba yaruguruwe hajya bita kuri Rupambu ibyo byose byatumye na byo dushyigikira ugwaruka hanyuma ikindi ni uko komine ya Gitega yerekana uruhara rukomeye ishiramo mu ngufu ingufu ishiramo mu kubaka iyi stade turiko turubaka kugira ngo tugire stade igezweho mpuzamakungu gishobora kuzobera ko hino mpuzamakungu. Ikindi navuga mu bijyanye n'intwari ibereye ni uko tutibagiye ko abakozi bacu bakeneye n'uburyo bwo gukora kugira ibikorwa bigende neza. Aha navuga abashefu dozori bararonkeje amamoto bose ko ari bane, amapikipiki indomarke TVC, hanyuma n'abakozi ba komine basanzwe bakorera muri twita kuri tere, tukavuga serivisi ya kuprema ice tugutoza amakori, serivisi ya gishe fonsiye, serivisi hamwe n'umukose wa musitanteri ajejwe imibano. Hanyuma no muri ino minsi turacikiko turatunganya amasoko ingene n'imodoka ya musitanteri nayo yoboneka kugira ngo ngendere imodoka imeze neza igikomeye ashobora kugenderamo. Mu bijyanye n'ibidukikije naho yari twabyibagiye, twaratunganije amapepiniyeri donc amatuta y'ibiti, yaba ibiti biterwa mu gisagara, ibiti biterwa ku mitumba, ibiti biterwa bibana n'ibiterwa, twongera turatera ibiti ku mitumba inyuranye mu mazone yose agize komine ya Gitega. Mu gukingira isi n'ibidukikije kandi twashoboye guca imikobeko mu mazone yose komine ya Gitega, hanyuma turatera kona bya byatsi bikingira inkukura. Hanyuma mu gihe cici naho twarakoze cake n'ibita gucira kugira dushobore gukingira amashamba imwe twita amakupufe kugira ngo ejo naho umuca ejo cake naho igihe cya umuca mushoboye kwaduka dushobore gukingira isi yacu. Ego mwumvise ibikorwa twaranguye ni byinshi, kuko naho ntitwashoboye kubidondagura byose duciye ku mayange ku mwanya baduhaye ori muto. Twagomba mbere yo kurangiza dushimire abanyagihugu ba komine ya Gitega kungene tubatumiye mu mirimo ya minsi yose ibikorwa rusange bitaba nkama. Dushimire cyane mbere bwa mbere Leta y'u Burundi iciye ku mukuru w'igihugu cyacu ko yatahengetanya kwifatikanya natwe no kudushyigikira, ariko tudusaba ibikoresho bimwe bimwe nk'amabati kugira dushobore kubandanya twubaka inyubako cyane cyane rusange duteze imbere komine yacu. Dushimire kandi inama ya komine Gitega kuko iyo hari imigambi twumvikanye ko turayikora neza bagatanga uburyo bagashyigikira bakaza tubabwiye tuti duherekeze tujyane dushike ku kivi bakitunganya bagaha ibindi baba barimo bakaza. Dushimire n'abakozi ba komine dusanzwe dukorana minsi yose mu mirimo ya minsi yose kugira dukura dusengera ku mugozi umwe nawo byagoye tukamuhanura byase tukaye amategeko agakurikizwa. Dushimire kandi nyakubahwa uramatari wacu nyine kuba twama hafi iyo hari ikigoranye hari impanuro aduha cyangwa tukamuhanuza. Hanyuma dushimire na mwebwe mwashimye kuza gufata amajwi gufata amasanamu kugira ibyo twakoze bishobore kumenyekana tumenyekane. Dushimire na bose basanzwe badufasha mu bikorwa by'iterambere twavuga dukorana za JZDRP navuze ishyirahamwe ry'abatowe mu makomine navuga Gigawati ishyirahamwe ryitwa Gigawati risanzwe rigomba gutangura umurimo wo kugira ngo agahura rw'izuba agaha muri komine yacu ya Gitega n'amatara y'izuba agaha ku mabarabara yo mu gisagara cya Gitega guhera mu kwa kabiri tuzaba dutanguye kubishyiraho. Dushimire nabo bose wodi vije ni kwa ruje n'abandi nabo nibagiye tuzana dukora n'imigambi yo kwiteza imbere.